Urakoze Thomas. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ejo kwa gatatu ko imbibe z'igihugu ciwe zizongera gufungurwa ku bihugu bitari bike mu kwezi kuza mu gihe igihugu kibandanya gutezura ku ngingo cyafashe zo kurwanya COVID-19. Icyo gihugu cya mbere giteye imbere ku mugabane wa Afrika cyugaye imbibe zacyo igihe gitangura gufata ingingo zo guhagarika imirimo ku itariki ya 27 ukwezi kwa gatatu kugira bagabanye ikwirakwira ry'uwo mugera. Urujya n'uruza rw'abantu hamwe no gusubira kureka ibikorwa by'ubucuruzi byuguruwe mu kwezi kwa gatandatu, ariko imbibe zagumye zugawe kugira umugera wa corona ntubandanye winjira uva hanze. Tukivuga kuri uyu mugera, leta ya Amerika ejo kwa gatatu yarashize ahagaragara umugambi wayo wiyaguye wo guha ku buntu Abanyamerika bose urucanco rwa COVID-19, ariko abategetsi bamwe ntibabona kumwe ku kuntu ngo urucanco ruzoboneka vuba kuri bose. Paul Mengo, umutegetsi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, yavuze ko abahinga mu by'amagara y'abantu biteze ku kigo cya Amerika kijejwe kugenzura no kwemeza imiti n'ibifungurwa FDA kizokwemeza ku rwo rucanco rutangura guhabwa abanyagihugu mu mpera z'uyu mwaka wa 2020. Yavuze ko leta yagiranye amasezerano n'amakompanyi akora imiti kugira bakore incanco zikwiye kugira abanyamerika bose bazobe bacyandazwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu umwaka uza. Perezida Trump yarasatirije abategetsi ba leta ngo barangize igerageza ry'urwo rucanco vuba bwangu, bamwe bakayibona yuko agomba kubikora ku nyungu ziwe za politike. Abategetsi ba Sudani ejo kwa gatatu bavuze ko bahagaritse abantu 41 bari bafise ibikoresho byinshi bishobora guturitswa harimo n'ibisa n'ibyasanganguye ikivuko muri Libani mu kwezi guheze. Umushikiriza amanza mukuru wa Sudani Tagersil Al-Habr yavuze ko abo bantu bari bafise ibiturika bikwiriye kugira bisambura umugwa mukuru Khartoum. Yongeye koko ibiro byiwe byatanguye amatohoza. Umuvugizi w'igisirikare Jamal Jama yavuze ko amakuru y'iperereza yatorokanijwe kuva mu kwezi k'8 kuri iyo mirwi y'iterabwoba ariyo yatumye bahagarika abo bantu. Yavuze kandi ko bafise ubwoba ko hari abanyesudani bashobora guhungabanya umutekano no gutera bombe kuri urwo rugero. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ibihano byose amakungu yafatiye Irani bizogumizwaho kuva itariki ya 19 uku kwezi. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yavuze ko ibindi kukuntu Amerika itegekanya kubikora bizotangazwa mu mpera z'indwi no mu ndwi iza. Mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ari kumwe n'umushikiranganji w'Ubwongereza w'imigenderanire Dominic Raab, Pompeo yavuze ko Amerika izosubira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugumizaho ibihano kugira bibone kuzoja mu ngiro mu ndwi iza. Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi byavuze mu kwezi kwa munani ko badashobora gushyigikira iyo ngingo ya Amerika yo gusubiza ibihano kuri Irani kuko ngo ntibihuye n'utwigoro two gushyigikira amasezerano ya nuclear. Abategetsi ba Amerika bagabisha ko gukura ibihano kuri Irani bizotuma akarere gahungabana intambara hamwe no kwirundaniriza ko ibirwanisho muri ako karere Irani irimo. Abanywanyi wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo bahamagariye imyerekano simusiga inyuma yaho yankiwe kuzokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kuza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barashavuye inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ya Cote d'Ivoire ku wa mbere yimiye abakandida 40 uburenganzira bwo kwitoza. Iyo sentare kandi yugururiye inzira perezida Alassane Ouattara yo kwitoreza manda igira gatatu, yongera ishyira ku ruhande Laurent Gbagbo. Urunani rushyigikiye Gbagbo rwitwa Ensemble pour la démocratie et la souveraineté bahamagariye abashyigikiye demokarasi bose kwiyamiriza intwaro y'igitugu ya Ouattara.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uretse ku maradiyo yanyu, nimuge no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu, naho mukurikire aya makuru iwanyu mu ntara.
iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Mutende muri Tanzania baridoga bavuga ko abashinzwe kubaha imfashanyo babarobanura. Ni inkuru ya James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania.
Bamwe mu bahaye ikiganiro cy'Amerika bemeza yuko batakironswa zimwe mu mfashanyo zigenewe guhabwa impunzi, ariko ikibatangaza no kubona bamwe mu bo bahunze hamwe bo baronswa izo mfashanyo. Amwe mu mazone hamwe n'amavirage atuyemo impunzi ari kure y'ibiro by'abarongozi b'inkambi, ibyo bigatuma batabona uwo batura ingorane zabo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro cy'Amerika.
Ukabona umuntu mubana araje azanye ibyombo avuye gupakira ibyombo, none abizana nkandi kandi mwahunze ahunza ari kimwe kandi mwaje hamwe byaciye kugira ngo wewe aronke jimbo kumwanya wose namba ndingaha aje kubataje ngo basasume basi ngo menye ngo yababanye bafitubanye ukubona umuntu araja n'urupagaso. Rero icyo rero byari cyatubabaje kose cyane rwose kuko ari mu kitubaritse
umuntu abone wo mwishira hamwe ndamwana ageze nkariya giye kumubaza naho ngo aje ngo sinkora mu iyo viraje ngo jende mu viraje y'imizi n'iyi ngo genda mu iyo viraje y'iwanyu ukazisanga baharengane kero ukazisanga cyane nkariya ku ntango y'iviraje nawe uri hagati ugasanga iviraje yizungutse mu gahuri hagati ntushikire byerekeye nawe byo kuvuga ati ibyombo ubu bamwe bamwe hari abageze Imana bararonka mwe mashyirahamwe yandi bamwe barasudusafuriye
ikindi bemeza yuko batararikwa bakaza kubona gusa bagize umugisha batahanye ibintu baronkeje n'amashyirahamwe baza kubaza bakabwirwa yuko wasohoye mu biro ari waronswe ibintu. Ibyo bikabatera amakenga yuko imfashanyo bagenewe zinyuruzwa.
Natwe kira kintu cyose kije twaza turakibonera hamwe bakiraguze baratoratoranya baturatoranya ugasanga umwe baramusanura undi baramukacho bakubwira ati wewe ngo ntiwaje hano ngo ntiwaje ngo kubiro ngo kwiyandikisha bagusanuriye abantu bagire ibyo byose ntawe ntawe tuzi ntibararika ngo tumenye abantu twaje kwitura ntawe tuzi yego kwe
no kuba dutagira abo duturi ngo urane bitwa ngo hari abantu bagezwe ngo amashyira hamwe bazunguruka mu mazone oya abazunguruka bacha hose bakumbiza ikibazo umuntu agenda akabeshikiriza ati umuntu kanaka afite ingorane zinizi nizi mugani kukwifuza umuntu woturi bazukamubura
baraza bagatoranya kubona ujya bamushyiriye ko ihema baragiye none biva kubukitwe ujya rero icyo kibazo dufise tubona menga twe ntibayo nk'abandi ntibarikuze baratoranya kandi bumve yuko natwe dukeneye ubuhungiro bubere nk'abandi.
Kubera umwidogo mwinshi uri mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu minsi iheze mu nama yabereye mu nkambi ya Nduta, leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe afasha impunzi mu nkambi kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi.
Kutenda haki na kuwa waadilifu kwa sababu kuna matukio mbalimbali yamekuwa yakiripotiwa kwa sisi kuhusiana na mashirika, baadhi ya mashirika kutokuwa waadilifu.
Turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya Nduta n'izindi nkambi zose ziri mu gihugu cya Tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe. Kubera hari amakuru twamatwaronse yuko hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe yiba ibintu bigenewe impunzi, twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi ariko bo akaba ari bo baca babitwara. Iyo ngorane kacizana umwidogo mwinshi mu mpunzi ndukeneye kubona ivyo bibanda makuru
kugamua au kupewa wasumbuzi, lakini baadhi ya watumishi katika mashirika mbalimbali wamekuwa wakuhusishwa na uzuri.
Mu bitigiri bitangwa na HCR, inkambi ya Mutenderi yahungiyemo impunzi zirenga gato 45,000. Muri iyo nkambi hasigayemo impunzi 33,000 zigize amazone 10 n'amavirage 79. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,170, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu Burundi sentare ntahinyuzwa ni nko kuvuga urukiko rw'ikirenga irimo iraburanishiriza igitega agati ko kabantu 20 baregwa kwica President Melchior Ndadaye mu kwezi kwa 10 mu 1993. Ejo nkuko mugenzi wacu Désiré Atungimana abitubwira, Colonel Ndayisaba Celestin wavuye ku rugerero niwe wireguye.
Ugo rubanza kuri uno wa gatatu niho gwinjiye mu idonido ubwa mbere muri sentare ntahinyuzwa aho yasanze ababurana aho bafungiwe. Hakaba humvirijwe Colonel Celestin Ndayisaba uburanira leta. Yagirije Colonel Celestin Ndayisaba ko ari mu bateguye kandi bashira mu ngiro gutembagaza intwaro yatowe akagira ko bica umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'abafasha biwe. Ababuranira leta berekanye impapuro ziri ku rutonde rw'abantu bari muri ivyo bikogwa byo gutembagaza ubutegetsi, aho abo baburanira leta berekana ko Colonel Celestin Ndayisaba arimo kandi ko yateye n'igikumu kuri urwo rutonde. Ababuranira leta bamenyesheje ko mu matohoza bakoze byanagaragaye ko Celestin Ndayisaba yari mu bateguye gutembagaza ubutegetsi imbere y'itariki 21 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1993, hanyuma ntivyakunda acarahunga bamufatira mu rumonge mu manuko bw'u Burundi. Ababuranira leta banamenyesheje sentare ko bafise n'amasanamu agaragaza ko Celestin Ndayisaba yari mu basirikare b'intwazangabo bari bazo mugambi mubi. Ahawe akaryo ko kwiregura, Celestin Ndayisaba yafashe umwanya muremure kuko atigeze yemera icyaha na kimwe agahinyuza ikirego ku kindi. Kuri urwo rutonde ruvugwa arerekana ko atarimwo namba kuko ingene gwanditse biboneka ko ari ivyo abo baburanira leta bikoreye nk'uko yabimenyesheje sentare. Yamenyesheje ko n'izina giwe ryanditse nabi ipete naryo hari koloneli kandi icyo gihe yari akiri major. Icya kabiri yamenyesheje sentare ni uko atanarimwe mu gisoda mu kwandika amazina bahera ku matazirano batangurira kujya ikirundi. Yanamenyesheje kandi ko n'umukono uri kuri urwo rutonde atari gwiwe na gato, kandi ko kubihinyuza vyoroshe ati nibashike aho yarangurira imirimo bahinyuze. Ati no sinya ku kintu n'izina ryanditse nabi ipeta atari ryo. Ati n'ububeshi bukabije. Kuvyo yagira ko yafatiwe mu rumonge, ati none fashwe baca bansubiza ku kazi canke naja gufungwa. Ati kunyagiriza naho ko naja kugirisha inama mu makambi harimo n'abandusha ipete umusoda muto aratege kumurusha igarade. Uwo muntu yaguma ankurikirana iyo ngiye mwomuzana akanavuga wari yamutumye. Ababuranira leta bakaba bishuye ko amasura yabo yasavye gukingigwa arico gituma batazoboneka mu ntaha y'icese. Abagirizwa kugandagura Perezida Melchior Ndadaye bitavye sentare nanyuzwa kuri uno wa gatatu n'uwo Celestin Ndayisaba Anise na Higombeye Laurent Niyonkuru, Gabriel Gunungu bafungiye mu bihoro rikuru rya Gitega na Ile Defense Mushwabure abura na Ile Games. Bashitse ahabera urubanza nk'igihe cy'isaha zitatu n'igice zo mu gatondo, baza kwinjira muri sentare isaha zitandatu. Urubanza rwatanguye kuburanishwa mu idonido isaha 8 kuko abo bagirizwa urupfu rwa Melchior Ndadaye basabwa kuzana ivyabona, nabo bakamenyesha ko badashobora kuzana ivyo vyabona kuko atavyo basabwe impari zibandende. Sentare ikaba yahagaritse ibikorwa vy'uno munsi isaha 11. Sentare ikaba yamenyesheje ko ugo rubanza ruzosubira kuburanishwa kuri uno wa kane no kuwa gatanu. Abagirizwa kuba baragandaguye Perezida Melchior Ndadaye barondegwa n'ubutungane bw'u Burundi sabo gusa. Bose hamwe bashika 20 ku mutwe w'urutonde, hakaba hari wahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya n'abandi basirikare bo ku ipete ryo hejuru n'abasivile bari bajejwe amabanga akomeye mu gihugu na Alphonse Marika Dege yari mu nama nshingwabikorwa y'umugambwe Iprona akaba n'umushingamateka nyuma arabicegera cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2003 na Antoine Nduwayo nawe nyene yari mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe Iprona akaba ari n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe SOPGL ahava abo mushikiranganje wa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana 1995. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, komisiyo y'igihugu y'ukuri no kunywanisha Abarundi sever mu magambo y'inye y'Igifaransa irimo irataburura imirambo y'abantu bishwe mu 1972 bahambwe ikivunge mu binogo rusange igikuzi muri komine Vugizo intara ya Makamba. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika Neza.
Umugusezera wemeza ko nari bitegeye by'inogo rusange bizwi abihambwemo bo bataramenyekana umubare igikuzi cyavugizwa mu manuka bw'u Burundi. Umukuru wa Severa amenyesha ariko ko mu matohoza yakozwe byagaragaye ko ari umutwa komine Vugizo yakoranye n'abajejwe umutekano mu kwica abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahutu mu 1972 kandi ko akiriho hakaba hasigaye ko yegererwa kugira ngo atange insiguro. Pierre Claver ndayicari
amakuru mfata kibanza dufise mu mugwi Severa aremeza ko harabishwe benshi mu karere kumanuko bagatabwa mu nzuzi muri Tanganyika abandi bagasangukira mu mashamba bakaribwa n'ibikoko n'inyoni abandi batabwa mu tuzu twa sugumwe abakuze bakiriho nta majambo bafise asigura neza ibyo baciyemo bavuga ko abishwe bahamagawe mu nama ku ikomine bava mu mitumbi shika 20 n'ibitarenga bashitse ku ikomine haja haza batandukanyamwo abahutu n'abatutsi ibyo rero bakabikora mu kubwira bakuru b'imitumba ko bokwandika inkozi zikibi ziri ku mitumba batwara abahutu bakaja kwabo mu nzu abatutsi bakaja hanze mu mwanya muto abahutu bakikuzwa n'abasirikare barindiriye uruhusha rwo gutangura kubarasa abo bahutu baza mu nama ataco binona batazi ko bita gisango ry'urupfu uno munsi umugwi sever umaze kuhemeza ibinogo munani
estajoni hamenye imana w'imyaka 66 ari mu bahaburiye yemeza ko se hambwa abantu ariko asanga imbabazi ariza abarundi bakwiye gushira imbere kurusha
ko kugiranira imbabazi tuka imana ka tukabihamba kuko nababigira sabava hande nababaye kwasega kwagirana icambere twoshira imbere twoshira umutima wo kuharangamira sigaye rwita idukese kwa ichiwi yoza yimvira yo nyene cyo twoshira imbere n'imbabazi imbabazi twarazitanze n'ukuri uyu butungane bwo gukora wenyane bwiyumviriye ariko tugashiramo n'imbabazi erera gupfa nk'inyamafu birababaye utazina papa ntiyabazi no kwandika nicyo ntibanda ndamwe n'ukuri birababaje ariko twaragize imbabazi
n'izo mbabazi zatanzwe bwana ndayicari yabona ko harimo ikigwa gikomeye
ibyabaye kabaye akabizwe n'ingoma kandi n'intwaro zagiye zirakurikirana zagerageje kubinyegeza uko zishoboye canke zikabivuga ukutariko ibinogo byatawemo abishwe twaje kubereka uno munsi hano muri Vugizo bitwibutsa ko amacakubiri y'amoko yiraye mu gihugu yereka kandi abarundi n'amakungu ko twabaye mu binyoma
ivyo binyoma n'umugwi w'urabyagirizwa Emmanuel Nkunziza umunyamabanga wa Asa Jenoside Canada bisiguriye ijwi rya Amerika mu kiganiro cyihariye mu gihe hatorwa ibinogo rusange mu ntara za Gitega na Karusi hagati na hagati yashyira ubuseruko bw'u Burundi
igice cya Karusi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka wa 1993 intara ya Karusi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutse avugwamo keneye kwibuka keneye gukora ubutumwa ngane imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitu by'abahutu canke ukundi twe turafite ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba cangozi aho mu kinogo kijya gikoreramo ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972
ndayicariye ni umutangaza
ushingwa ubutumwa buhambaye nk'uru bw'igihugu narumwe abamwidogera niyubira yuko azobafise ingorana ahubwo y'akazi ashinzwe ukuri nk'ukusotse ntikunezereye kuko kuje gushira habona
ibyamaze imyaka 48 mu binogo mu kuzimu. Nituragira aho tuvuga twebwe abahutu abatutsi abatwa ushaka ko tubivuga ubu n'ushaka ko tutegumwereka uwo mutego n'uzowugwamo.
Mu kwezi kw'indwi umwaka mu gisavya watangaje kumaze gutora ibisigarira by'abantu bagera ku 12 n'amajana 643 bishwe mu maguma atandukanye Burundi bwagiye buracamwo. Burundi busamaho kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ntibyemeje ko cyabaye mu genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi baracaharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu bihingo bitandukanye. Abahutu basaba ku rwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza kubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo kwitwa nyabwoko. Eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Noneho tujye mu Rwanda aho urukiko rukuru rwa gisirikare ejo rwakomeje kuburanisha abantu 32 bakekwaho kuba abayoboke b'umutwe witwa P5 urwanya leta. Baregwa ibyaha byo kugambirira guhirika ubutegetsi bw'igihugu. Eric Bagiruwubusa yakurikiye iburanisha mu rukiko.
Muri rusange ubushinjacyaha buraregera itsinda ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho, kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda, n'icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gucura umugambi wo gukora icyaha cy'iterabwoba. Abireguye kuri uyu wa gatatu ni abasivile bemeza ko bajyanywe mu mutwe witwara gisirikare wa P5 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo babimburiwe n'uwitwa Defense Mbarushimana wavuze ko yakuwe mu gihugu cy'u Burundi yizezwa kujya guhabwa akazi. Ukurikije uko bisobanura uyu na bagenzi we baravuga ko bagejejwe mu mutwe wa P5 ku gahato. Basobanura ko bakigiramo babuze uko bawusohokamo kuko bisanze bakoreshwa igisirikare mu mugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Bwana Mbarushimana avuga ko ageze mu mutwe wa P5 yahawe inshingano zo kuba umwe mu barinzi b'amajoro Habibu Mudathiru wari yarasezerewe mu ngabo z'u Rwanda za RDF, nyuma akaza kujya mu mitwe yitwara gisirikare. Icyakora umucamanza mu bihe bitandukanye yakunze guhata ibibazo by'umusubirizo uyu wiregura avuga ko yari mu mutwe wa P5 yarawujyanywemo ku ngufu. Umucamanza yamubwiye ko bitumvikana ukuntu yari kugera muri uwo mutwe agafata imyitozo ya gisirikare yarangiza akagirwa umurinzi wa majoro Mudathiru. Mu magambo umucamanza akamubwira ko izo nshingano zihabwa abantu biboneka ko bazi kurwana kandi babizerwa. Mbarushimana kimwe na bagenzi be mu mbabazwa yabanje mu bugenzacyaha, urukiko rubibutsa ko bemeye ibyaha bakanabisabira imbabazi none kuri ubu bagahitamo guhindura imvugo. Umunyamategeko umwunganira yabwiye urukiko ko Mbarushimana nubwo yabaye mu mutwe wa P5 atabigiyemo ku bushake bwe, ashingiye ku magambo y'uwo yunganira ndetse na bagenzi be bagiye biregura. Umunyamategeko yabwiye urukiko ko bavuga ko bari bameze nk'abafashwe bugwate, na cyane ko ngo abari abayobozi muri P5 bari baravuze ko bazaturuka icyo gisirikare bikamenyekana bazajya bafatwa bakicwa. Byateye majoro Mudathiru guhitamanika ukuboko hejuru maze yaka ijambo, yavuze ko bamushinja ko yarababereye ikibazo bigatuma badatoroka bitari ukuri kuko kuri we ngo ntabwo bazi icyabaza mu rukiko. Yasabye kutamwitwaza bagambiriye kubigira impamvu nyoroshya cyaha. Yavuze ko hari n'abandi benshi baturukaga kandi ko byigeze kubaho kwajya kwivuriza mu Burundi. Mbarushimana nabo bari kumwe baramuherekeza, agasanga icyo gihe yari mu gihugu cy'u Burundi yo bashaka gutoroka nta ngaruka byari bubagireho. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bukavuga ko abiregura bavuga ko bari mu mutwe wa P5 ku gahato, ibyo nta shingiro ibyubahiro bikwiye guhabwa kuko ngo hari nabandi bagiye batoroka uwo mutwe mbere yuko uraswaho n'ingabo za FARDC kugeza ngo bageze mu Rwanda basaba imbabazi bangombwa ko batagezwe mu nkiko. Urukiko rukavuga ko buri ruhande rwireguriyo ruvuga ko nta bushake bwo kuba muri P5 urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda rwagombye kubitangira ubumenyetso ariko ubwunganizi bukavuga ko bubura nabushingiye ku mvugo z'abatanga buhamya bukavuga ko ibyo bakoze ari biba ariko kuva habuzemo ubushake ubwabyo nta cyaha bigize. Abiregura bakavuga ko bagiye bashukwana mbere yo kwizezwa akazi ariko urukiko rugakomeza kwibaza uburyo bavuga ko bashutswe bakajya mu mitwe bakayigumamo kugeza ubwo bafashwe bagashyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Abanyamategeko bakavuga ko impamvu abo bunganira bagumye muri P5 ari uko nta bwiyagamburo bari bafite afatiye kubisobanura abaregwa batanga akanabihuza n'ibyo bavuze mu mabazwa yabo mu nzego zabanje. Umucamanza Lieutenant Colonel Bernard Rugamba hategeka Imana yakunze kubabwira ko mu myiregurire yabo bagamije kubeshya urukiko bakavuga ko bari babakuriye barimo Major Mudathiru bababwiraga ko mu Rwanda nta demokarasi hari kandi ko nk'abantu bari barabaye mu ngabo z'u Rwanda ibyo bari barizejwe mu rugamba rwo kurubohora ngo ntabwo babibonye. Urukiko rukavuga ko uretse n'imyiregurire ku baregwa ngo n'imyanzuro abanyamategeko babo babafashije kugeza ku rukiko iteye urujijo. Urukiko ruravuga ko araho bigaragara ko banzuye bemera ibyaha ariko nanone bagakomeza kuvuga ko nta bushake babigizemo. Ku wa kabiri w'iki cyumweru hari hireguye abantu 11 cyo kimwe no kuri uyu wa gatatu bivuze ko hasigaye kwiregura abandi bantu 9 barimo Major Habibu Mudathiru kuko umwe mu basirikare private Muhire Dieudonne aburanishwa adahari. Mu baregwa harimo n'abari abasirikare bato mu ngabo za RDF bagera kuri 5 kuri bo hiyongeraho icyaha cyo gutoroka igisirikare ubufatanya cyaha mu mugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi no kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba. Major Habibu Mudathiru yemera ko yari umuyobozi wabo ushinzwe ibikorwa byo gutoza no gushaka abarwanyi avuga ko byose byahuzwaga na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Kugeza ubu uyu wahungiye muri Afrika y'Epfo inkiko z'u Rwanda zamukatiye gufunga imyaka 24 adahari zimurega ibyaha byo gushaka guhungabanya umutekano. Abaregwa barimo baturutse mu bihugu bya Uganda, Burundi, Kenya na Malawi bemera ko bari mu gisirikare cya P5 gihuriweho n'amashyaka 5 na RNC ya General Faustin Kayumba Nyamwasirimo. Iburanisha ry'uru rubanza rirakomeza kuri uyu wa kane bagira ubusa ijwi rya Amerika